Zananye ukwizera imbere yawe mukama, kuko nzi kwibyanani yabantu aliwe ubishoboye. Wewe wamenye ntarabaho ntanabaho kuguru haragwawe, ni nawe uzi ico mbereyeho, ni nawe uzi ico mbereyeho. Hesha agaciro ico wandemeye, uncitse ibiri kuncinyiza. Mana ndakwinginze bikore, ubikorere kwiyubahisha. Hesha agaciro ico wandemeye, uncitse ibiri kuncinyiza. Mana ndakwinginze bikore, ubikorere kwiyubahisha. Nta yindi nshuti mfise, nta wundi nizeye wo kunkura mu buzima atari wewe Mana yanje. Ndindira mu buzima ndengera undemere kwihangana. Hesha umutima wanje ineza y'amaboko yawe. Kesha iyo ndengewe ndembye, na ndende ukiwe. Nareba hirya no hino nkabona atakindengera, kandi nanje ndi umuntu naremye nawe. Nkicara nkicurikira, nkarira ntagira ruhoza. Amarira kantemba ku matama, nareba hirya no hino nkabona nawe ugira ngo ihorere. Nta wundi nizeye wo kunkura mu buzima atari wewe Mana yanje. Ndindira mu buzima ndengera undemere kwihangana. zavyan chen jereke jiyuri namaso yanje nyereke jiyuri vatu kuboko fata nyegeza mubyiza byawe fatu kuboko fata nyegeza mubyiza byawe ramvuri kiganza cyawe managura ya musuzi Chubahiro byawe bibonekere kuri nje Nta yindi nshuti mfise Nta wundi nizeye wo kunkura mu buzima Atari wewe mana ya Muzima Negerunde meru kwihangana Heshu mutima wanje Ineza ya maboko yawe Mana uvu gusenga Kwanje uwikorele kwiyubahisha Mana umvu gusenga kwanje ubikorere kwiyubahisha Nta yindi nshuti mfise Nta wundi nizeye wo kunkura mu buzima Atari wewe Mana yawe